ADOBEA no wo maame ne papa kwaje akra na osuo mu oyɛ osuo ba an wo maame ne papa ekɔsrɛ kwaje akra ne firi osuo gyɛn na osuo ne sɛ memfa wɔne wei ma manager ɛne wo maame sɛ ɛnam sika ɔmo pɛ di wo abɔfra ne ho mama kwa ma abɔfra ne de mpanifoɔ ne mu yɛ fam ne nti no wo maame wei ya sunsum na wo maame ne papa kwaje akra ne firi nkyɛ to ba bɛfa abɔfra na kɔ wei ya wɔne ne kase a sunsum yɛ nsuo ho de aba.
Abusia for me mo bibia kwa ban famra de part TV eso oba so a ma ren fi so be subscribe na che se subscribe button wa bo so e de amaye se ne be videos be ba bo ntibi obenya bia hwe sanso e na ko Facebook eso ho so bet me a subscribe no like your page no no follow your notification bell no bo so fama ye se ne be ya ye videos be ba bo ntibi a o Facebook no obenya bi ahwe sanso e na ko TikTok Twitter Instagram so ho so benya ye ya de part TV na wa follow yen e ho no mo eye osofo sia one video bi e ko viral e wo social media ne so e fa eye abofra wanya ATS e fa ne se ADOBEA wa wo bo ne ho nsamrane anase wo gye ntreha wo social media ne so ye pa ye nyina e be kai a e brika kreni ADOBEA e trendy ye pa e wo social media ne so na obi be bisa se o trendy kwan be so ye ne edi agro social media ne so de ye nim se ADOBEA e ba na no ye a anwo din any talent de abofra no tabi ye pa esisi ano abofra na kamia ese o kan eye trending news e wo social media so asemba nefa eye trending ho abofra no timi esi ne bo gina ho na wa twi nkofo anim e wo eye Ghana ha ano ana sia wan edi emu nkyremu aba se se ne Ghana fo ye ho abofra se da no ate wo na no ye kate kate na no ate no a o company nsem o kasa ase pani bi na aka hye na no ne ade ni nyina wo ko sunsum wiase abofra no ye pani ana kire se o kasa e wo and after so ADOBEA maame ne ne papa ya nan eye nra ya anase omu video beto abontin ya aye hu so mo pa eye acha wo ho no no sa maame ne papa no omu kwaje ADOBEA e wo baabi ena kire se omu di ne ba asase so e wo ho entisisi aba baabi akwa koduru no omu kwaje no wo bosom ho anase ADOBEA ye bosom ba osan so ye nsuo ba ne nyina sia wan e kire mu se so manfa abofra no meka so mantinntin ni ya eyade a nsuo no mkwaje eya ADOBEA wo mu no se oba befa na ade esan se ye ne dishi a omu di no ama eya o maame ne o papa se omu metwe ni no asase so ye na kire se ofa bi papa bi emre eya o man Ghana ne mo no wa mo ma wo ADOBEA se ADOBEA mra no meye eye adwuma ya wo ye sisie no omu de ne bai se mission a omu de ne bai se wo sa ADOBEA eye no wo sa na wo fo no etinetine ADOBEA no ye sa adekro no nti eye sia wan de wo ni video no kasa wo kan nyina ne se ADOBEA so ma antinetine ne ani ye de a ne nsue ne se anytime bi oba befa ADOBEA e de akwa ne ye betia ne se ADOBEA ye hwehwe na ye hu no anan se ADOBEA ye se wa fira te asifo atase so na kyese wakɔ na gya hɔ no mo ene nsɛm asia wan ahoro de agu wɔ de abusua yɛ kwɛ ne nkɔtie mra ansa na ɛbɛkɔ no na meka wo sɛ tap tap send ye dwuma kɔ bi a wo Europe Canada US wo send this car ɛde aba Ghana wo de fa mo mu account ana sɛ bank account a ɛno ani sɛ ɔbɛkɔ ye Google Play Store ana sɛ App Store no wa download the air tap tap send app no wo download wi ɛbɛbusa sɛ wo promo code no abɔ ADOBEA TV ɛde ahyɛ wo bɔ ADOBEA TV show wi a wo Europe ɛbɛkɔ 5 euros wo Canada and I say US and so I bet you $10 into cost. So now you should tap tap send up on Fedu Jumen in our for my Yanko, Yanko TSIA 1 Emra.
I rather sure I'm near Sue Ye. A money now see a one back penny. But the car catcher was a DBN will be sure I'm riding a man than a danger and uncle. A bass and a deep fool in your mind. Now, since I'm so cosso. Now, Yemusi new bina me can be ya. Na akwe te sese bi pani a watena fi ama nkura we nanka ono ne nanka we fuo pani de na mechre nchi akase nkomo mi ame nua ba my sister Madina McBrown ane mi ame sister Swasnega ano de spentest ufiri mi fi ana wokono ope ma wusa akura ketua bi social media wakasa bebere kansam na meda wana me bofu pani e mi nyankopon ma wurade konkono mu buya aya bofo pani abri Jesu aba manim ade hinta sem bi abreme sɛ menka nkyerɛ wo man no na ade amugye ne sɛ atire me ne se adobea no wo maame ne papa kwaje akra no osuo mu oye osuo ba an wo maame ne papa ekosre kwaje akra ne firi osuo jen na osuo ne se memfa woni we ma manager ene wo maame se enam sika o mo pa di wa bofra no mama kwa ma bofra no de mpadifo ani mu ye fam ni nti no wo maanwe ya sunsum na wo maame ne papa kwaje akra ne firi nche to ba be fa bofra na ko we ya one and kasia sunsum e yensuo ho mde aba medini osofo panisi ya one general sunsum aja yabru ane bofo pani abridges abridges hum na mde kasa na ade we no se man twa so ane influence amu first akran ma na kan sam gumpani fo ani mu ase a eya ba bi adobea wo maame ne papa ko sra akwa akran free ye ko gini free nsuo bi nsam no eti se minsuo men kan adobea no ye nsuo ba wo ye bosom ba wo ye nsuo ba wo maame ko sra no mo ti de enti na no ate no sunsum no wanyini onya abofra ti na no ate bebere ba woni mpani nsam nim kasa no na sunsum na mo ko sra men kan kire mo se se ma ma maane gini ye anhwe ne ye ma na nyae mpani nsam ne nsam a wo ka oba be fa akra no ana adobea wo fon kasa nso mo ba no nyaade obeche owiase an onche wono no yensuo ba yede ne bedom mo maame ebe yimbre bro be firi wiase weni asema me ka kire wo man no adobea no yensuo ba mi do di fo sia wan entra ba bi ni matem nka de wo pe mi nsuo nka sa oye bosom eba adobea akware yase wo kasa tia magbram ne hwa hwanim no sunsun sa me nka kire wo na busuan fo so mo nya careful anya so ba be fa akra na ko sunsun ne se menkan kira dobia busuafo se abofra na won ba gi ni won suo mu na omama kwan ma ne kasati ampanifo ho no so ma nyaye aba be fa ne de si akọ we ni ade sunsun na be ka kira me me de me messenger ma be kasa na mi kira o my Ghana insio
abusia na ensem we ene ensema eye sia wan abeka ede afa eye adobea ehu sisi eye adobea awofo ejina mu ede ama adobea ababe pa chowdie mejidi se efri na duko edi ombetenetene eye adobea ye wo hose ne be yansuo no asia wan eka no omefa adobea enko basia wan kwasina nkofo so ebisa ene se enanu ode obeka se eye mamia agrada chese ofri prison ho anase o prison wo bebodam ene ne ekeka ho e omo ho hweyi ompa igbo ene si we anokwan anase sen osem bebre ho no mo abeka ye hu hweyi nti siawa ne yesere se wo ka bibia na chese wo de meka se wo ka ma eye hu se ampa wo ka ye na abam anase se ompa igbo ene chese enti me no ama no ensi ewo ho no mo obusia ensem asiawa ne wo abeka ni your comment section where you dia but more than a chira wadwin e wo ho sanso e na woni no e ya adwian fa comment fa to ba we ye sunsum asem e na ono so e ye sunsum adwuma nti se wako deep no waka se e ye adobea e ye nsuo ba anase o ye bosom ba no e ye sia wan e na e kan ti ye ngai ma no na fe so e ye eye adobea wo fo enso entimi entu eye anomon pa se ne be ya nsuo we yesere no omefa eye adobea enko ewo ho no ukọ eye Facebook adepa TV eye ade obe subscribe wo ho ema no ayeye sanso ena be like page no no follow ye YouTube so eye ade obe subscribe na chese notification bell na anase eye YouTube subscribe button no waboso e de amaye se ne be videos bi e ba bontin bia obenya bia hwe ukọ TikTok, Twitter, Instagram so aye Adepa TV na wo follow yen ewo ho. Midin aye Miss Ama Adepa, ebe san so e share makram.